Igama elithi ngiyakuthanda liyiqiniso maliphuma emlomeni womuntu okuthandayo. Kanti futhi igama elifanayo liyamanga maliphuma emlomeni womuntu okukhohlisayo. Kushuthi iqiniso namanga into efanayo, into ehlukayo umuntu okukhulumayo. Kushuthi ungagcina ukholwa amanga mawukholwa abakukhulumayo othandweni ubobheka abakwenzayo. Ngoba iqiniso lisenhlizweni, iqiniso alikho limini. Nokuqina kwamagama akhe akusho ukuqina kothando lwakhe ngoba noqamba amanga ukhuluma amagama afanayo noqinisile. Ninake iphutha lenu nakho lwaba kukhulumile. Qede ezidlizweni zenu nababiza ngezakhamizi abavakashile. Naze nashintsha namatayitele ezidliziyo abiza bona. Kuyimanje abasabonwa sekwahlala abanye basipile izidliziyo zisabiza bona. Ngiyethemba lokuthi bayobuya mhla iphutha labo balibona. Nakhohle ukuthi abanaphutha bona. Iphutha likunini. Ngoba iphutha lenu nabakhandela izindawo zokuhlala ezidlizweni zenu ababezofuna izindawo zokulala emzimbeni yenu. Nabanika ithuba othandweni ababezofuna umzuzwana embedeni. Nani ephukeni kwezidliziyo zenu nesandla. Ngoba othandweni ababezofuna isandla nina nabanika ingalo. Nasengiphuma othandweni sengikhala ngothando lwenu osedlalwe ngalo. Ezidliziyo zenu abazipulanga ngoba kwaseqaleni babengazithathanga. Inini nathemba abantu ababengathembekanga. Nafuna uthando lweqiniso kubanika sibamanga. Kuhamba isikhathi kwase kuvela iqiniso ukuthi babengqamananga. Babethi bayanthanda. Nina nakho lwaba kukhulumayo nasengikhohlwa ukuba abantu.